I te 24 haora nei, I toko whitu ngā tāngata kua hōhi peratia I roto o tautahi, he mea tāoke o rātou tinana ki te rauhea paheko. Nā kona, kua puta ake nei, he whakatūpato I ngā ratonga hauora. Ka mutu hei tā ngā ratonga hauora nei, kei te piki haere te kitea o tēnei momoraru I roto I te hunga momi rauhea paheko. I kōrero a te Rina Kowhai ki a Ngaetu Grover I te rā nei. Ko ia te wahine, ko tahi tau ki muri I whakāhuangia e haurangi ana I te rauhea paheko. He whakāhuatanga I horapa nui ki runga ko tui pāpuri. Kia tahuri ake tātou.
Hei kaupare I ngā horapatanga o te rauhea paheko I roto I ngā whare herehere, ki te ākona ngā kurī, ki te kimi I aua ngārara.
Well, we know that the psychoactive substances are out in the streets in our communities and would be naive to think that people weren't trying to get them into our prisons.
No te pōrā, toko whitu ngā tāngata kua hohi piratia I o tautahi.
They generally start off with some agitation and confusion and then can proceed to coma, also seizures, and in severe cases also cardiac rhythm or heart rhythm disturbances, and this can proceed to what we call a cardiac arrest and death.
He kiriata I hōrapa whānui I te ao ipurangi I te rātau, he take I tō mai I ngā mahi whakapō wauwau ki mua I te marea.
I was in a dark bubble, I guess, and I could only see synthetics. Always finding the drive to have another hit or another smoke. Always wanting to be in that mind state where being high.
Te kaumārima ngā marama kua korea Ngaetu Grover e momi te whakapō wauwau. Hei tā Grover he hiahia nōna ki te noho whakapō wauwau kore mo tōna whānau me tāna tamāhine.
I haven't been to rehab, no, I didn't end up taking the opportunity to go. I ended up just going cold turkey, I guess. Just going right off it.
He mahanga kiriata whakapō wauwau kua horapa whānui ki te ao ipurangi me te aha I te tau kua pahure, tata ki te 45 ngā tāngata kua matepea I te rauhia. Ināianei kua puta te karanga a te ahorangi tūhono a Chris Wilkins no te kuninga ki Pūrehu Roa me hanga he pūnaha whakapō wauwau.
It's just as simple as having an agency that engages with all the different people that interact with drug users in different communities throughout New Zealand.
Hei tā Grover, e pirangi ana ia ki te āwhina I ngā tāngata, ki te whakakore I ngā mahi whakapō auau.
I really want to reach out to the ones who are in this real bad bubble where drugs are clouding their minds and making bad decisions, bad choices.
Kua puta I te poari hauora, he pānui whakatūpato e pāna ki te whakapō auau I puta mai I o tautahi. Te Rina Kowhai, te karere.